somo ndichifundo chikhale ndi inu nonse kumene mukumvera uthengawu. Amen. Mulungu alemekezeke chifukwa watitsogolera mu ulendo wathu umene tikukambirana mawu ochokera pa mutu waukulu onena kuti ndife alendo mu dziko ili la chilendo mu tsiku la namba 7 limene tikhalanso tikuona mutu wina wamtengo wapatali onena kuti choonadi nchiyani. Tikukhala mu dziko limene dongo ndi chitsulo zasanganikirana. Choonadi ndichiyani? Kodi titsate dongoli kapena titsate chitsulochi? Komatu zinthu zindi zoti sizingalumikizani. Tikukhala mu nyengo imene choonadi chikunenedwa bodza, inde chabwino chikunenedwa choyipa. Mwana wa Mulungu wafika pozingwa osazindikira kune osadziwa kune kuti kodi ndisate chiti, pamene chikhulupiriro ndizo nyong'onya zathupi zikulimbana, inde ndikuthandauza faith and feeling zikulimbana. Ukufuna usate chikhulupiriro koma nthawi yomweyo uli nazonso zina zimene umazikonda kunjaku. Taganizani nkhondo yayikulu imene ili pakati pathu. Alipo amayi ena amene akumvetsera uthenga uwu zachoonadi cha tsiku la sabata anabva ndithu, koma chifukwa cha chikondi chimene ali nacho koma muna wawo akukanika kupanga chisankho. Alipo mwana amene zachoonadi cha sabata ichi anachimva, koma chifukwa cholemekeza makolo akukanika kupanga chisankho. Alipo abambo amene zachoonadi ichi anachimva, koma chifukwa cha akazi awo inde anawo inde achibale kuntchito akukanika kupanga chisankho ichi. Alipo wina olembedwa ntchito amene akulakalakata sankha zachoonadi ichi chimene anachimva nachikhulupirira, koma chifukwa cha ntchito akukakamizikabe sabata ndi sabata, mwezi ndi mwezi, chaka ndi chaka, kumagwira ntchito pa tsiku la sabata, inde dzanja lake kulipereka ku ntchito imene iyeyo sakumva mukukoma kwina kulikonse, chifukwa chikumbu mtima chake ndichotsutsika kwambiri. Alipo agogo ena amene zachoonadi ichi anachimva ndithu cha tsiku la sabata, koma chifukwa kuzimva kunena kuti ndakulatu ine ndakula siningachitsate choonadi ichi, akukakamizikabe kumapembedza masiku amene Mulungu sadawapatula sanayikemo mdalitso wake, koma choonadi akuchidziwa. Alipo ndithu agogo ena achikulile ena amene akunena kuti ndinabadwira mu mpingo omwewu siningachokemo ndakula kale, abwenzi anga ali khola ilili, khola ilo mwina ndikasowa bwenzi. Bwenzi utankonda Yesu mbale wanga, kulikana dziko la pansi ndikumutenga Yesu kukhala mbuye ndi mpulumusi wako. Kulolela kulandira chithonzo cha Kristu inde kukakhala mukagulu ka mbewu kochepako, pakuzindikira kunena kuti Yesu Kristu akubwera posachedwa. Dziko lizapita, abwenzi amagona, mipingo imatha imakhumudwitsa, inde azibusa anawonso amagwa mu nchiyeso chifukwa ndathupi aza nyama, anthu amakhumudwisidwa. Kodi tidzapindula chani titakhala ndi abwenzi ambiri, titakhala ndi dzindalama, titakhala ndi banja, titakhala ndi makolo otiononga kuti pasazikonde zosiyanasiyana, koma tikusemphana ndi chifuniro cha Mulungu? Kodi kufuna kwa Mulungu ndikotani? Kodi Mulungu sakufuna kunena kuti inu ndiye muziyenda limodzi? Kodi Yesu sananena kuti munditsate ine, mutenge cross yanu inde mutenge mtanda wanu musenze nanditsata ine? Kodi sikuna mukomera Yesu kusiya ulemerero kumwambako, kusiya ntchito yomango yang'anira kumwambako, nabwera mudziko la pansi nadzanyozedwa nadzamva ululu wa munthu? Ndicho linga chonena kuti akati pase chitsanzo ife, chonena kuti ngati mukufuna kunditsata ine, dziwani kuti zinthu zina za dziko lapansi mudzasiyana nazo. Tinafotokozana kudyera muphunziro la dzulo kuchokera pa chivumbuso chapter 10 kunena kuti kabuku kamene Yohana anakadya kanakomwa mkamwa, koma katafika mimba kanamupweteka. Chonadi chitikachira ndiro chime chitikachira ndachime chiri chokutwa mbali zose zosa Heberi chapter 4. Timamva kunena kuti chindichokutwa chimadusa inde mafupa. Utenga wale lotu maka maka kupita kwa iwo amina na chimva chonadi chitsiku la sabata. Koma mkati mwao muli nkhondo. Tikusoyekera mphamvu ya Mzimu Woyera kuti tikhale ogonjetsa. Koma mukasankha kumvera chonadicho ndifuna ndikutsimikizeni. Kunena kuti Mulungu akhala mbali yanu chifukwa wina aliyense amene amakhala mbali ya Yehova. Namutenga Mulungu kukhala mbali yake inde portion yake amene yosasocherayi. Ndibwino kudana ndi dziko lapansi. Kusena ndi kupereka zinsembe zambiri kuti zimukondweretse Mulungu. Mulungu chimene akufuna ndikumvera. Kumvera mawu ake onse ndi kukhulupira zonse zimene yananena. Tili mudziko la chilendo. Koma posachedwa tifika kumene tikupitaku. Kumeneko tikakhala ndi Mulungu kunthawi za nthawi. Tikakhala osangalala kumeneko chifukwa Yesu akakhala thandizo lathu. Inde Yesu akakhala pakati pathu inde mana khalira ndathu moyambawo ifeso tikakhala nawo. Pakuchoka iye analonjeza ndikupita kwa kukonzera ni malo. Malo wada ukawakonzera kwa iwo okha okha amene akufuna kuziwa chonadi cheni cheni ndi kuchitsata. Osayang'ana kumanzere kumbali kumakungoyang'ana pa mtandao wa Yesu Kristu. Pamene Yesu Kristu akunena kuti dziyenda go forward iwo akulolera kupita chitsogolo. Navomeleza kulandira thonzo la Kristo. Inde ndi mawambo ni wao kulolera kunena kuti ngakhale anyozeke. Tikakafika kumwamba tikaimba ife. Tikadza fika mwamba dzakala tsiku la chimwemwe cho podza wo zaimba chigonjetso choti zakaimba chigonjetso chifukwa tizakhala taenda munjira imene ambiri anangolakala akataendamo koma sadaendemo chifukwa agwirisisa zinthu za dziko lapansi Mulungu atipase mphamvu ndikulakala ngandipo ndipembedzero langa mawa uno kunena kuti mawu awo afikire moyo wa munthu wina apereke chilimbikiso moyo wa munthu wina amene asakudziwa choyenera kuchita amene mkati mwake muli nkhondo Mzimu Woyera idzani tiphunziseni mawu anu ndikuti zindikirise njira yanu inde ndi chifuniro cha Atate chimene akufuna kuti ife tonse tikapulumuke mulemekezeke ndi kutamandika Mulungu wathu foti mwabva pempho lathu amen. Tiye tiwerengere limozi kuchokera pa Masalimo 119 verse 19 pamene kuti tsimikizira kunena kuti tili mudziko la chiyendo. Tili mudziko la chiyendo chifukwa dongo ndi chisulo zosakanizikirana sitikuzivuwa zoti chenicheni ndichiti chonadi ndichiticho choyenera kutsata ndichiticho pakuoneka pali njira zambiri zimene zikumaoneka ngati zikumapangana compliment koma chilungamo chake zili pa competition sizikuthandizana koma ndizolimbana ndizopikisana wina aliyense akufuna kukokera kuchikhulupiriro chake. Komatu ambiri amene akufuna kokera kuchikhulupiriro chawochi. Chikhulupiriro chawochi si njira yopita kumwamba ndi njira yopita ku jahena. Inde dzina la Yesu likumakhala kumatchulidwa tsiku ndi tsiku. Mapemphero akumakhala kumakwezedwa tsiku ndi tsiku. Kuzipereka kukusala kudya kukuchitika koma anthu sakufuna kufika pa chidzalo penipenipo pa chilungamo cha Yehova. Pachidzalo penipenipo pachimene chiri kuntima kwa Mulungu chimene chimamukondweretsacho sakufuna kufika pamene popo kambe ukonyada kakanali mitima ya anthu ambiri ndi chifukwa chake lero kuli makachisi ambiri mbiri koma Mulungu wathu ndi mmodzi Atate ndi mmodzi Ambuye ndi mmodzi chikhulupiriro ndi chimmodzi ubatizo ndi umodzi koma bwanji zinthu zambiri mbiri chonadi nchiyani. Masalimo 119 verse 19 limene likuenena kukhala pemphero la munthu wina aliyense amene akufuna akapulumuke. 119 verse 19 akuti chani
119 verse 19 10 twerengere limozi. David analakalaka chani kuchokera kwa Mulungu. Ndipo inu ndine pametu kuyenda mudziko la Shirendo tukuyenera kulakalaka chani. Masalimo 119 verse 19. Akufoto kosa chonchi. Ine ndine mlendo pa dziko la pansi. Musandibisire malamulo anu. Ine ndine mlendo pa dziko la pansi. Musandibisire malamulo anu. Dziko lina lili lonse limakhala ndi malamulo ake. Kuti mupite ku Europe mufunikira visa. Kuti mupite ngakhale maiko a ku Africa omwe kuno kuti munamukangogwira ntchito mufunikira visa ena amati ma business pass. Ukapita kumene koko osafusa malamulo a dziko limene lolo amathoka kumanga. Chifwa malamulo amakhala kunena kuti ndokhazikika kale. Pali maiko ena amayendetsa galimoto zawo kumanja. Kuno ifete maendesa kumanzere. Ndi iwo ukakoti mazote, ni mazote kuendesa gali moto ine, ndika endesa gali moto ku left. Ukapala mula mlandu, ukachoka inde mu safe zone. Google ikifoto kwa za kunena kuti, wina aliense amena mapanya la mulo. La mulo lake mea manena lisira Mulungu kwa manena last siku la pansi. Ama kaa kunena kuti, he is no longer in the safe zone. Chizungu chaka amanena kuti you are outside the safe zone. Ukaphwanya lamulo. Ndiye kuti wadusamalire okhala utetezeka. Pamene lamulo likunena kuti uyendetse 80 kilometers. Iwo kamayendesa 180. Ndiye kuti wachoka muchitetezo chako. China chake chikachitika moyo wako utayika. Satana wapereka ganizo lopya kwambiri monga tina werengerana zolembera zina za mkulu wina wa Freemason Alice A. Berry. Amana fotokoza kunena kuti posa jedwa hapa sipakala Kristu kapena heathen. Inde sipakala Myuda kapena Muhereni. Dziko lose likhala ndi chipembezo chimodzi mu planetary age mu new world order. Inde munyengo imene chitsulo ndi dongo zaphatikizirana akuti mukhala chikhulupiriro chimodzi. Tsiku lopembedza limodzi, ndalama imodzi, mtsogoleri mmodzi, dziko limodzi. Mulungu mmodzi. Komatu Mulungu wathu akunena kuti musandiphatikize ni mafano ena, ine ndine Mulungu wansanje. Munditenge ine kukhala Mulungu wanu yekhayo ndipo mudzindimvera. Koma dziko lapansi mene akunena kuti akhe ndi dziko limodzi, mtsogoleri mmodzi, Mulungu mmodzi. Mulungu amene iyuyu iwowa akumunena kunena kuti kaya ndi wa Bahai, kaya ndi wa Chisilamu, kaya ndi wa Chikristu, kaya ndi munthu osapembedza amene amapembedza science. Onsewo kaya ndi achikhalidwe amapanga magule awa. Akuti onsewa Mulungu wake ndi mmodzi, koma ndi bodza. Mirungu iyi ndiyo siyana, fwere mugadineza anakwanisa kuyimika fano la golide kuti iyeyo apembedzedwe. Komanso Dario nais anakwanitsa kuyika chifano cha kuyika lamulo lake onena kuti dziko lonse la Medopesha pasapezeke munthu wopembedza kwa Mulungu ina koma mfumu. Daniel pakupembedza kwa Mulungu wake analowa muchipincho. Maiselo amana kumana nawo anzathu kalewa. Pamene nyengo ikupita kumapeto ifeso tikumana nazo nyengo zowawa. Kwa zaka 1260 mpingo wa Katolika unazunza onse amana kulisisa chonadi cha mbaipo ichi. Ndipo adaphedwa. Kumalamulo onse ameti natimawerenga dzulo acha kuyambira namba 1 pakana namba 10 anthu anayesedwa. Anafika kwa ika lamulo kunena kuti pasapezeke so munthu inali yesopanga Judaize. Inde muzaka za 100 AD. Tai imeneyo Yohane pachisi chapatimo akuona masompenya muzaka zake ndi zimene 100 AD to 300. Anafika na lamulo ndithu mumpingo wa Roma wayambirirayo. Osati Katolika amene mupemphera pano wa 100 AD anayika lamulo nena kuti pasapezeke munthu opanga Judaize. Pakunena kuti Judaize kamena kuchita Chiyuda mbali imodzi imene anayigunda kwambiri inali sabata. Panapita zaka 200 ndi pamene namba zapereka lamulo lonena kuti pasapezeke so munthu opemphera tsiku la sabata inde Saturday koma tiyambe kupemphedza Sunday. Nalipanga sabata kukhala tsiku la chisoni ndi chifukwa chake nthawi ya Easter Katolika. Friday saja nyama. Saturday saja nyama. Koma Sunday nimena menda uti ambuye wa uka. Ama janyama napanga ma celebration yao. Kulipanga tsiku la sabata kukala lole mela. Inu, satana walipeleka tsiku limene ili kuziku la pansi mutu mwatu. Kulioneke unidi tsiku lole mela limene sangali tate. Komatu David anafika popempa kunena kuti ine ndine mlendo pa dziko la pansi musandibisire malamulo anu. Kodi inu chonadi chimunachimva kale kunena kuti sabata ndi satadi akubisirani ndani? Kodi wanyenga maganizo anu ndani? Wanamiza maganizo anu ndani? Wakulodzani ndani kuti mpaka nakufikira lero simunafika polowa mumpumulo uwu? Chisomo chikupita kumapeto. Ena anali ndithu musabata muno machifukwa cha mabanja anakaziphatikiza ndi awo. Anaona kunena kuti chikondi chakumva kunyongonyeka inde cha ma feelings chimene anali nacho ndichoposa ndichokwera kwambiri kusiyana ndi kukonda Mulungu wakumwamba anasankha banja. Kodi Mulungu sadanena kunena kuti kodi ndikwabwino munthu ukalowa kumwamba opanda mkono? Inutu kumamba, anthu amene sali pabanja, ndi anthu amene ali pabanja, tonse pamaso pa Mulungu tikaoneka monga ana Mulungu. Zinthu izi ndi za dziko lapansi pomwepa izi, zilakolako za thupi, kodi Mulungu sangakupaseni mphamvu? Tabwererani inu kumene muli kwa chonadi munachimva kale, nthawi isanate, chonde musanamizike kuti Mulungu sangakukhulukireni, Mulungu sangakulandireni inu. Mulungu akulandirani. Ndipo liguru lina limene linali ku Sunday, linali ku Friday. Koma chonadi chalandira. Koma ena kwatsutsatsutsa kwaletsaletsa. Tazindikira mbale wanga pamene kupanga zichisankho chomutsata Yesu Kristu munjira iyi. Ukuyenera kukhala munthu odzichepetsa. Ukuyenera kupempha mphamvu ya Mzimu Woyera ikulamulire completely. Ndikuti mawu onse amene ungayankhula zikhala kusakanizika ndi chisomo, inde kanchele kansembe yopatulikako kazikhala kusakanizika mawu mwako. Machitachitako akuyenera kukhala okoma monga ngati a Yesu Khristu. Ndikuti kupyelera kuzichepesa kwako, bwezira kolo likathe kukopeka. Langizwe lisilingopita kwa mabanja okha, ili kupita songa khale kwa ana amene ali pansi ophinjika ndi makolo wawo. Indelo kupita songa kale kwa olembedwa ntchito amene alophinjika ndi mabwana awo ndipo makampani amene akugwira. Amene sakuwapa samwayi opuma. Inu tazindikirani ku Egypt. Mose atampempha Farao kunena kuti Mulungu akufuna anake achoke pakati pa abwere ku dziko la sabata, abwere ku dziko la kwawo ku Kanani. Akandipembeze nasunga sabata. Farao anafika kufusa zonena kuti why are you letting people shabbat? Ukwaloleranji anthu kuti apume. Inu satana safuna tipume. Safuna tipume satana. Chonadi ndi chiyani? Chonadi tundi chimene chichi ndipo desi jinga sinthe. Ngakhale dziko la pansi litalumikizana. Exodus 23 verse 2. Litalumikizana dziko la pansi. Kupanga chinthu chimodzi. Koma langizo likunena kuti usasate unyinji pakuchita choipa. Usasate unyinji pakuchita choipa. Mateyu 7 verse 13 ndi 14 amatifotokozera kunena kuti chipatacho ndichopapatiza. Ambiri amalakalaka ataendamo koma sayendamo. Inu kungodziwa malemba chabe sikungati pulumuse taphunzira kuchokera kuphunziro la dzulo koma kuchita. Tichita motani pamene ntchito za manja athu zikudetsa sabata ali tsiku ndi tsiku? Tukuyenera tikukonza njira zathu ndikumutsata Yesu Khristu kukhala mbuye ndi mpulumusi wathu. Chifukwa nyengo zimene tikuyenda izi ndi nyengo zowawitsa kwambiri zimene Mulungu akuyenera kukhala thandizo lathu. Mateyu chapter 7 verse 13 akunena motere. Langizo kwa ife tonse. Amene zachonalichi tinachimva. Koma tukukaika kaikabe, tukuzengerezabe, tukuopabe, indeta gwira mfundo zanthu zimene zasanduka fano moyo mwathu. Usakhale nayo milungu ina koma inendeka. Usadzipangire fano weka losema. Anthu azipangira mafano osema pakumvetsera mfundo zanthu. Ndi satana atu amaopyeza. ukangoyamba kupemphera tsiku la sabata banja litha. Ukangoyamba kupembedza tsiku la sabata sindikulipiriranso school fees. Sukhalaso mwana wanga. Amapeleka ndithu ma statement akosiyana-siyana. Taona ni Daniel chapter 2. Anyamatawa anthu akubhabhula atakanika kumasulira lemba atamakanika kumasulira fano la mfumu kuuza mfumu fano limene linalota anafikapo wauza pa Daniel chapter 2 verse 10 kunena kuti ndizakuphani mabanja anomwe ulamulo wa Satana ndokupha ndithu ngati inuyo simumumvera ndi maganizo anu ndi mtima wanu kuti nditsata njira iyi amabweresa nkhondo zambiri inde kufikira ngakhale kukuphani chifukwa choti mukukana. It's a battle of the mind. Ndi chifukwa chake leroli anthu ambiri akhristu ambiri amapembeza pa tsiku la sande ndipo ndifuna ndikutsimikiza makachisi akanabadwa abe a tsiku la sande ambiri ochuluka koma alipo makachisi ena amene pokhazikisa makachisi awo choonadi chananasanachilandire amba kupanga zisankho zomasintha chikwangwani kuchichosa pa sande ukachika pa siku la satade chifukwa kuunika kwa yehova kwafikira pa iwo monga mmene tinawerengera dzulo kuchokera pa miyambo chapter 6 verse 23 kunena kuti malangizo anu ndi onyali ndipo malamulo anu ndi kuunika. Kuunika kukawafikira sakumisaso mtima wawo koma kupereka kukumvera. Mukamva mawu akenu musazengereze Satani. Satani lero pangani chisankho lero Mulungu akhala mphamvu yanu. Matthew chapter 7 verse 13 akufotokoza. Lowani pa chipata chopapatiza. Chifukwa chipata chili chachikulu. Ndi njira yakumuka nayo kukuonongeka iliyotakata ndipo ali ambiri amene alowa pa icho. Inu, Yesu Kristo akuzitchula kunena kuti yeyo ndiye khomo la nkhosa. Ndipo iyeyo palinazo nkhosa zina zimene zili kunjazo akaziita na zidzalowa. Fanizo la namwali khumi mkwati analowa chitseko chinatsekedwa. Inu, chitseko chisanatsekedwe miliri isanayambe kugwa pa dziko lapansi. Talowa ndi pa chipata chopapatizacho. Ubwino wake ndi chopapatiza akulowa mo ndochepa. Chipata ndo chimene chinji kwa munthu ina aliyense amene akufuna alowemo. Chikhala chotseguka mpaka na munthu alowamo. Koma musachedwe kulowa chifukwa sitikudziwa kunena kuti chitsekedwa liti monga tinafotokozana kuti kuyambira chaka cha 1844 tinalowa nthawi ya kumapeto. Kumene kulibe solosi wina uliwonse wa nthawi. Chikutsala ndikubwera kwa Yesu Kristu chifukwa alowa mu chaka muzaka zomalizira. Za 6,000 years. Pano tilichama 5,000 chakuti. Wango sala zaka zochepa kuti tikwane mu 6,000 year. Nsautso uko za kuomba nthawi ineli yonse mene nyengo zikukhaliramo. Satana kanthawi kamuchepera ndali nawo mkwiyo. Kwa ena, amene akanena tochona dishi amaonetsera mkwiyo. Kwa amene alosinkha-sinkha amaonetsera mano mwe. Kwa abweretsera zokometsetsa zambiri mbiri in the sports tsiku la sabata. Zimaukwati zobeba tsiku la sabata. Zimasadaka tsiku la sabata. Inde malawansi tsiku la sabata. Maulendo wakunja tsiku la sabata. Ndicholinga chonena kuti. Kambeu kamene kali mwainu kwa kasatiridweso kafe. Inde kambeu kachona di kali mwainu kwa kafe. Verse 14. Pakuti chipata chili chopapatiza. Ndi ichepetsa njirayo ya kumuka nayo kumoyo. Inde kumoyo osata. Ndimo akuchipeza chimenecho. Ali owerengeka. Ambira anala kalaka kulowa umu. Ndipo ambira linkusinkha-sinkha kulowa umu koma saa kupanga chisanko. Bale wanga meno kumva uthenga umene ndilipenga lomaliza ili. Lipenga la number 7 ilisanalire panga chisanko. Mulandi ya Yesu Kristu yamba kuyenda naye. Kubalo la milandu, kumene Yesu Kristu anapita ako. Yohane analakalaka kumva za chonadi. Yohane analakalaka kudziwa. Pilato analakalaka kumva za chonadi. Yohane chapter 18 verse 37. Koma kodi chonadi icho atachimva chinamupindulisa. Pilato anane na kwa iye pa verse 38. Chonadi nchiani.
Ndipo pamene adanena ichi, anatulukiranso kwa Ayudawo, nanena nawo, ine sindipeza konse chifukwa mwa iye. Pilato ananena ndi Yesu chonadi ndi chani. Nawo auza Ayuda amene amamunenerawo, kunoti ine sindikuona chifukwa ndi iye. Inu. Alipo tu ambili, amene mwina akuyankhula nakuyangizanilangizanipo kuti akazi anu amba kusunga sabatamu. Amuna anu amba kusunga sabatamu. Sindikuona tu mlandu ino luwonse. Sindikupeza tu chifukwa china chijose chowaletsera wakumapembedza tsiku la sabata. Ndikulisunga amene likuyenena kusungira. Malemba akutere. Koma inu zimu oipa wagwira anthu ambili. Mamenepo Pilato verse 37. Anati kwa iye. Nanga kodi ndiwe mfumu. Yesu anayanka. Mune nakuti ndine mfumu. Ndinabadwira ichi. Akuti Yesu anabadwira chani. Ndipo amithenga Mulungu tabwera kudziko lapansi pa chifukwa chanji. Tinabadwira chifukwa chani. Fauti Mulungu anatidziwa tisanabadwe. Ndipo anadziwa zoti muzaka zino. Indi nthaya kumapetwa dziko lapansi. Uthenga umenewu uzalalikidwa mwamphamvu motere. Munjira zosiyana siyana. Mabwalo osiyana siyana. Indi muzipinda zotsekeka. Makachisi misika. Munjira pena pali ponse pakuyenera kufika uthenga uwu. Muzipululu mopanda anthu. Inde mizinda uthenga ukuyenera kufika. Mulungu anatilola kukhala ndi moyo. Akutilola kukhala ndi moyo. Akulolera kunena uthenga utupeleke pa chifukwa chani. Ndipo kunadzera ichi kuti. Ndipo ndinadzera ichi kudza kudziko lapansi. Kuti ndikachite umboni ndi choonadi. Aleluya. Ife tunafika pamaso pano kuchita umboni ndi choonadi. Chona dishanti, sabata ndi Saturday. Siti kala sopa nukwele ngrana ya isande mande chanchani. Zimene zindizo tzuwika ndi tungina kuli kose. Tango pita nukushuda kwa mukaone zimene akune akaloleka. Zimene akune nakuti pasepezeke so mutopanga judaizi. Mukaone wati ama sunga be sabata kufikira tsiku lalere ungakala ama mukana mesia. Ndizo ikikaza Yehova izi. Ndekwa bwela ena. Mina kumane na kunena kuti ya ima siku anasintidwa. Hei anachokojedwa. Anachokojedwa. Hii sabata luku magu wapa chuse. Mbale wanga kuna mizika. Wasochera kwa mbili. Sabata la Yehova siri sinta. Ndilo kazi kika. It's a weekly seko. Sabata it's a weekly seko. Sunday will always be Sunday. Nijifuka chake pa infa Yesu Kristu. Dinapuzi la ifeo. Ndipo ndiphuzira kutsogoloko. Kunena kuti Yesu Kristu anauka tsiku lachitatu, first fruits. Pa tsiku lachitatulo, kumakwando a Yuda, kumaku Levitico chapter 23. Ndipo amene amapanga nsembe yowindikula. Yesu sakadauka Tuesday, amene akuka tsiku loyamba, lotsatizana ndi sabata. Tikawerenga ndithu kuchokera pa Luka 23 verse 54 verse 56, ama fotokozo ndipo tsiku loyamba. Agazi anapilota akazuze ntumba wa Yesu Kristu. Koma anapeza kunena kuti manda mulibemo Yesu wauka. Yesu ndiwa moyo. Mufuniranji wa moyo. Kudziko la anthu okufa. Yesu Kristu ndiwa moyo. Ndiye choonadiyo. Nenda mena kuti pasa choonadichi. Yesu Kristu anadza kuchita kumponi ndi choonadi. Ndipo ife ndife mponi za Yehova chifuata la njira mpamvu ya nzimu oyela. Ndipo atituma kuti pite kudziko tikane nene za choonadi ichi. Anthu adziwe nthawi isanate. Inde satana mkuya wake usanafike po yaka. Anthu fetila njira nzimu oyela. Ndikuti ngakala ziza zunza chatupi ichi. Koma nzimu watu suzakala ozuzika. Inu Stefano anakuma nandi nyengo zowawa. Anazunza thupi lake naliponya miyala koma iye anala kungosekerera. Ndipo imfa zimene zinachitika mu dark ages nthawi ya ndima imene mpingo unakumana ndi chizunzo choopsa. Chopatulika china chili chonse chidaponderezedwa inde ndi ulamuliro wa mpingo wa Katolika. Pansi pa papa zimene akumala papano zikunena kuti akufuna papa akupepesa kwakuti anapha anthu ambiri mutikhululukire tasintha. Inu papa sasintha kungompasa udindo kungompasaso mphamvu adzunzaso bala lake la ku imfa likuchira likupola ndichifaka kumanena kuti healing wounds ndikayendera nkhosa zanga tikukhala mu nyengo ya kumapazi ndi dongo. Imene awachitsulowa azizembaisa ngati anthu wamba. Ndi atumiza amithenga awo pakati pa mpingo.
ndicholinga chonena kuti akope nasocheretsa au nyinji. Musakhale inuyo, ndisakhale ine okopeka chifukwa Satanayo watumiza ndithu amithenga ake pakati pathu. Kuchita umboni ndi choonadi. Kodi chimene mwagwira inucho ndi choonadi? Chinalembedwa mu Bible mene mukugwiritsira ntchito olo. Pena paliponse pamene panalembedwa Sabata, palibe pamene pakulembedwa kunena kuti tsiku limenelo ndi Sunday kapena Friday ndi kusocheretsedwa kumeneko. Ndiye Satana watanganidwisa anthu kumasisita kubweresa mafellowship osiyana-siyana, akumakumana masiku osiyana-siyana, ndiye akumazoona kuti ndizokwanira ndizosakwanira. Kufellowship mwa mapembedza kusimukufika mwa mapembedzera Ayuda inuyo. Akuti chilungamo chanu ngati sichiposa cha Ayuda simukapulumuka. Chikwenena kuposa cha Ayuda. Chifuwa cha Ayuda chinangokhala chomangotsata zoyikika zopembedzazo koma mtima wawo munalibe Yesu. Inuyo mwatsata munena kuti mukutsata Yesu Kristu koma mukukana zoyikika zopembedzazo kuphatikiza Sabata. Sitikusiyana tu ndi Ayuda ndi Afarisiwo. Chikhulupiriro chalero ndichozitsutsa. Alipo ena mavesi ena Bible musama wawerenga kotheratu chifukwa mazoti amawatsutsa. Amatsata okhaokha amene akuona kuti akukoma kuwathandizira kuchimo kwawoko. Tikukhala mu nyengo zopsa zambiri zimene anthufe tikuyenera kukhala otsegula maso athu ndi kuzindikira kunena kuti ndife alendo. Musandimane malamulo anu, ndidziwitseni malamulo anu. Tikuyenera kudziwa malamulo a Yehova mudziko la chilendoli ndi kuti tisakopeke. Ndi mtano wamba Matthew chapter 20 verse 29. Paulo adafotokoza mawu motere. Verse 29. Akufotokoza motere. Ndidziwa ine kuti nditachoka ine adzalowa mimbulu yosausa yosalekerera gululo. Paulo anadziwa ichi mwanzimu woyera kuti akadzachoka iye ine atumwi onse akadzafa pazalowa mimbulu pakati pawo. Atangofa atumwa malizira achina Yohane pachisi cha patumi. Atangofa pamene paja. Ma 60 AD. Kuyambira ma 100 AD kunayamba kulowa zinthu zopsa kwambiri pakati pa mpingo. Ayuda amadana ndi Chikristu. Aroma anapezera mwayi ponena kuti iye uni mwayi onena kuti pondereze. Sinangakha kudanadana, okha kumenyana-menyana. Kumenyana-menyana kugawanika-gawanika naku Satana amalowa pakati pathu. Ine ngakhale mu mpingo wa Mulungu mulizogawanikana-gawanikana. Bwanji tilumikizane mu choonadi kusana ndi kumangochongana-chongana. Pamenepo ndi pamene Satana amapezera mwayipo ndikumayankhula zopusa. Ndikumayankhula zoononga inde zonyoza dzina la Yehova. Akufotokoza kunena kuti ndipo mwa inu nokha adzauka anthu olankhula zokhota-khota kupatusa ophunzira awatsate. Adzauka anthu oyankhula zokhota-khota kupatusa ophunzira kuti awatsate. Tikukamba tuzonena kuti kodi ndi chifukwa chiyani anthu ambiri amasunga sande mimbulu imene Satana wayiponya pakati pa dziko ndicholinga chonena kuti asocheretse anthu. Inu anthu ambiri amaona ngati kunena kuti ophunzira anaphwanya Sabata. Koma tikawerenga ndithu Machitidwe chapter 13. Mwina tiwerenge vesi limeneli. Vesi limozi okha tiwerenge. Ena uningo wakupasani kuti mukawerenge. Mwerenge panokha. Machitidwe chapter 13 verse 14. Machitidwe chapter 13 verse 14. Akufotokoza motere. Koma iwo atapita pochokela kuphega anafika ku Antiokeya. Ku Antiokeya ndusu kwa Ayuda kumeneku kulingati ku Malawi. Kunali kwa Helene. Pa Pisidia. Kwa Antiokeya kunali dziko la Greece. Ndipo analowa msunagoge tsiku la Sabata nakhala pansi. Atumwitu awa. Yesu alikumwamba koma anasungabe zoyikika za Yehova izi. Nasungabe Sabata. Verse 42. Akufotokoza motere. 42. Ndipo pakutuluka iwo anapempha kuti alankhule nawonso mawu awa Sabata likudzalo. Amakumana wiki ine iliyonse tsiku la Sabata. Ndiye ena amasochera kuchokera pa Machitidwe chapter 20
kunena kuti ophunzira anasonkhana pa tsiku loyamba alilo linoti tsiku loyamba pa mulungu osati tsiku la sabata machitwe chapter 20 verse 7 amasochera motere tiwerenge vesi limene limene anthu ena amaona ngati kunena kuti ophunzira anayamba kumasunga Sunday ndipo tsiku loyamba la sabata tsiku loyamba la sabata ndi Sunday tsiku limene ambuye Yesu Kristo anauka njira ya mtandama panga jama londola Yesu anayikidwa Monday Friday anagona Monday Saturday tsiku la sabata anapumulaso mtsiku la sabata sana lipise ngakhale muifa yake nawo kitsidwa tsiku la Sunday tsiku la chilengedwe tsiku limene Mulungu anayamba kulenga dziko lapansi kuti kuyele tsiku limene Mulungu athu anauka ndi tsiku limene lili tsiku lowayula tsiku la sabata limeneli ndiye tsiku la sabata mufune musafune chinchona ndi chokhazikika kayafuna sinthe njira ya ntanda adziyamba Saturday Sunday azipumula kuti likhale sabata kena komande azinena nokunena kuti Yesu wauka izo akhoza kupanga kumene ndicholinga chotasocheresa ndi vasi nawo tinawerengera mola kuika apanga ndithu ine ndipo timanga kutsimikizika kuti zimene zapanga chifukwa njira ya Mulungu ndi njira yopatulika kwambiri kutsegula mau ake anthu timazindikira timakhala ndi nzeru Mulungu amapusisa nzeru ya dziko lapansi iwo apakuika Easter amafuna kuti anthu azipembedza mafano azipembedza Mulungu Ishita koma sadadziwa kunena kuti ichi chinthu chinali chipolopolo chozichuta okha chimazindikirisa dziko lapansi kunena tsiku la sabata ndimeliri pakatipo tikawerenga kuchokera ku Luka 23 komaso Luka 24 imatitsimikizira ndithu kunena kuti chapakaticho ndechopatulikacho ndechabatalo akatolika anazichuta okha Mulungu alemekezeke kuti Mulungu anayipusisa nzeru ya dziko lapansi koma tazindikirani ngakhale zinthu zizili chonchi komatu ambiri akusocheresedwabe nanena kuti iyayi timapuma tsiku la sabata foti Yesu Kristu anaukisidwa iyayi Yesu Kristu sadatero tawerenga kuchokera dzulo pa Mateo chapter 7 verse 15 Mateo chapter 5 verse 17 Mulungu Yesu Kristu sadabwere kuzasintha chilungamo kusanabwere kuzasintha chilamulo sanabwere kuzasusana ndi aneneli achina Mose iyayi izi ndizoyikika zokhazikika tiwerenge chimene chinachitika pa tsiku loyamba kodi kunali kupembedza kumene kuwerenga kuchokera pa machitwe chapter 13 verse 14 komaso mkhozo kuwerenga kuchokera pa machitwe chapter 16 verse 13 komaso pa machitwe 18 verse 4 ndi 11 pamene pagoneka kupitilira kwa kupembedza tsiku la sabata pakati pa atumwi inde amene Yesu Kristu anasira izi monga tinaphunzira tsiku lina kunena kuti onse okhulupirira Mulungu chikhulupiriro chawo akuyenera kuchika pa atumwi ndi aneneli atumwiwa ndamina analembera izi achina Mose ndi anzawo kuchipangano chakale aneneli ndi amene analembera kuchipangano chakale atumwiwa ndi awawa ndipo atumwiwa anachita bwanji mmoyo mwawo ndipo inu palibedu mtumwi amene sadaphedwe ndi ulamuliro wa Roma onse adaphedwa kuphatula Petro anamupha upside down chifukwa chogwiritsisa choonadi chifukwa iwo they were still Judaism amapanga beshi Yuda nagwiritsisa sofundo za chikristu kuti Yesu Kristu ndiye mfumuyo Yesu Kristu ndiye okhululukira machimoyo sati abambo adziko la pansi ha Mulungu akwena atithandize. Mulungu akwena atithandize ife kuyenda munchonadi. Nansi abodza la dziko lapansi. Chonadi chiti kuchidziwa koma kwasala ndikuchita. Tawe taphunzira dzulo odala lakumva ndikuchita. Tamvetserani. Machitwe chapter 20 verse 7. Ndipo tsiku loyamba la sabata posonkhana ife kunyema mkate. Anangosonkhana kunyema mkate kudya monga meti madyera makomo. Paulo anawafotokozera mawu. Popeza anati achoke mawa mwake. Ndipo ananena chinenere kufikira pakati pa usiku. Akufotokozone kuti tsiku loyamba. Tsiku limayamba pamene dzuwa likukalowa. Ndi chifukwa chake anzathu amasunga sabata. Friday dzuwa likangolowa amasiya ntchito zawo zonse. Amaleka kuchita kuzikondweresa kwawo konse. Nalilenga sabata kukhala chokoma. nazipatulira kukupumula kumene Mulungu anakulangizako kuyambira mwaneneri kalelo. Ndiyakuti fotokozera apa kunena kuti wanasonkhana pakunyema mkati inali imene inali ndo inali Saturday evening mukunena kudziko lapansi koma ife tinena kuti Sunday evening chifukwa inu mumadziwa mukagona mukalota amene kuti usiku wa lero mama unena makhoni mwaugona kale Mulungu alemekezeke mmanena mulondola ndithu tsiku limayamba ndi usiku kenako usana evening and day timanena kuti usiku wa lero zimene zachitika usiku wa lero sukhomere kuyang'anizana nawo ndi Satana anasintha nthawi iziyamba midnight usipakati pa usiku chimenecho ndi chinyengo cha Satana kufuna kulimbana ndi tsiku la sabata ili mareformers ambiri indi anthu amene anatsutsana ndi ziphunzitso zonyasa zimene chinjoka chinampatsa kanyanga kakang'ono indi mpingo wa chiroma anaphedwatu muzoyikika zonse zaba malamulo khumi kwambiri kuphatikizapo tsiku la sabata ili koma nthawi imeneyi tsiku anthu akaguluka tsiku la sabata sikamaonekanso chifukwa anthu amawo pa chiyudacho anakhulupirira za tsiku la sunday ndi chifukwa chake maluthereni Martin Luther amene anayambisa kupatukoyo amapempherabe sunday mpaka nalero achina John Knox amene anayambisa ya presbyterian alibe mu sunday mpaka nalero a methodist ali mu sunday mpaka nalero ma evangelicals ambiri ali mu sunday mpaka nalero ma calvinist ali mu sunday mpaka nalero ma baptist ena ali mu sunday mpaka nalero koma kumapeto kwa chizunzo chimene chichi patalandira bala la kuimpa mu 1799 pamene chizunzo chinakhala ngati chazizira sabata linaphuthuka mwamphamvu naonekera ku dziko lapansi Satana sanakondwe chimene iye anayesesa ndikuwasunga mipingo ikuluikulu ya Lutherani a Methodist a Presbyterian muzomwezo ndi anaononena kuti anthu awo atikungona kuwapha komabe agwirisisabe sande well done chifukwa awatolikamba likamba tsiku la sabata tsiku la sande kunena kuti is their mark of authority limaonesa mphamvu yawo chifukwa iwo anasintha mphamvu zosinthazo anazitenga kuti kwa chinjoka anazitenga kwa Satana odyerekezayo kulimbana ndi mbewu ya mkazi olungamayo inde mpingo woona umene usunga chionadi ichi ndipo udani ndi wokulu kwambiri munthu ine aliyesa amasunga sabata amakhala mdani wa anthu ambiri anthu akangokuziwa kuno kuti wamasunga sabata anthu amadana nawe ndi chifukwa chake amunanu magolo wanu abwana anu akufuna kukuletsani usunga tsiku la sabata monga anachitira farao kwa ana Israeli koma zindikirani posachedwa pa miliri igwa monga inagwera ku Israeli inagwera ku Egypt ndikuti akhulupirire inu tikakapulumuka ifeyo pamene chitseko cho ife tikalowa mkati ndipo chitseko chikatsekeka likazalira lipenga lomalizira lodzutsirano anthu ochimwawa after zaka 1000 adzaukitsidwa naona mzinda wokongola olungamali mkati iwo azalakalaka kukhala kunena kuti ineyo ndikulakalaka ndikana khoti ineyo ndinali ozunzidwa osati ozunzika osati ozunza chifukwa azakhumbira kulowa mu mzindamo ndi chifukwa chake azafuna kuthira moto azafuna kuthira nkhondo koma pomwepo pamene azafuna kuthira nkhondo moto uzatsika wasulufule kwanyeketsa azalandira mphoto yachiyango ya imfa anthu amafika pofusa kunena kuti ndiye inuyo amene mukupemphera Saturday inu ndinu ochepa mukaniza kuti Mulungu akatononga tonsefe akakuonongani mukapanda kukonza mukapanda kumva mawu awa Mulungu akakuonongani chifukwa mukusata kusamvera inu nowa mtumiki wachulunga moyo anapulumuka yekha ndi anzake 7 pamodzi 8 dziko lonse linaonongeka Sodomu anaonongeka yense kupatula Loti ndi ana ake awiri ndi mukuganiza kunena kuti Mulungu wasintha chilungamo chake inu Yesu Kristu sadasinthe tsiku la sabata tsiku la sunday is the mark of authority ya mdani wathu Satana ndipo Satana apa kuzindikira kuti sangabwere yekha abwere monga ngelo wakuunika kuzera mipingo yoneka ya mphamvu mipingo yoneka yoneka ya ndrama mipingo yoneka yokongola mipingo ya gulu ndikuti achipereke ichi wadza ngati ngelo wakuunika ndi cholinga choti asocheretse ambiri musalole inu kusocheretsedwa mwasocheretsedwa nthawi yayitali ndi nthawi yopanga chisankho inu yomoseta Yesu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wanu Siku la sabata ili, ngakhale lingaoneke kupepuka motani, koma zindikirani, kuneno kuti Mulungu analipatula. Pamachitidwe, machitidwe chapter 20 verse 7, akuti fotokozera kunena kuti, ndipo tsiku loyamba la sabata, posonkhana ife kunyema mkati. Paulo anawafotokozera anthu mpopeza anati achoke mawa mwake, ndipo ananena chinenere kufikira pakati pa usiku. Ananena kufikira pakati pa usiku. Sunday evening. Usiku wa Sunday. Ndicho linga chonena kuti Sunday anyamuke apite dera lina. Sisi kusonyeza kuti amasonkhana apa kunena kuti amapembedza tsiku la sabata iyayi. Tsiku la sabata Ayuda samaenda. Tikozolo kuwerenga kuchokera pa Exodus chapter 16 verse 29 verse 30 pamene Mulungu anapasalamula ana Israeli kunena kuti zophika-phika zophikani. Musakatole mana kuchigono. Komano zimene zimuzukene na kukala zone kuti mutani muphikiretu tsiku la sabata pasapezeke munthu ochokapo. Ndetu kuona kunena kuti Ayuda wa mpingo atu mwiu unagwira betu ziphuziso za Ayuda ndipo amazitsala mokhulupirika taona ndi pa Machitidwe chapter 1 verse 12. Ayuda samaenda ntunda wautali. Ndikanakhala kuti Sunday linali tsiku la sabata Paulo samenera kukhala kuchokapo ai. Koma anacho kafora nazo zoti ndi Sunday. Tsiku la sabata. Verse 12 akufotokoza. Machitidwe chapter 1 verse 12. Pamenepo anabwelera ku Yesu ku Yerusalemu kuchokera ku phiri lonenedwa la Zitona. Kumene ankakondwa pita Yesu kucha. Limene linayandikana ndi Yerusalemu loyenda ko tsiku la sabata. E Sabbath njani. Ayuda muzoyikika zawo anaziyikira malire kuti usamainde ntundu wakulu wote. Ndipo manyumba tene anali onse amayikapo sunagoge. Manyumba tene nalo osameka po sunagoge. Cholinga samende mitunda itali. Ndiye kuyenda kwa chisawa kwa tsiku la sabata Mulungu amadana nako. Ndi tsiku lozipatulira. Ngati uli kutali ndi chalichi. Ndiku meno mapembeza. Peza malone na kutu pembezele. Mungawerenga pa Mateo pa Machitidwe chapter 16 verse 13. Mumva kuti ulendo wina. Anapita kukasakasaka kunsinja. Kumana kezo ya muna andakozo kuma nao. Anakapeza kwa azimaya. Jina lidia. Akupempela. Kana ndi pasi pa ntengo pitani mukapemphere ngati kopembedza kuli kutali mukagona manyumba teni kama mabanja awiri kama mabanja ngati ikani malo opembedzera kusena ndikuenda ntunda wa utali kupita kutali kukapembedza sabata ndikubwezeka lukhano cholemetsa mangamanga fika kuchali chimwatopa tamvetserani Maliko chapter 2. Akuti fotokozera kunena kuti sabata linaikidwa chifukwa cha munthu. Si munthu chifukwa cha sabata. Maliko chapter 2. Tuwerenge verse limeneli. Maliko chapter 2 verse 27. Koma sizi kusanyuza kunena kuti tiyambe kuliswa. Maliko chapter 2 verse 27. Ndipo ananena nao sabata lidaikidwa chifukwa cha munthu. Si munthu chifukwa cha sabata. Motero mwana wa munthu ali mwini tsiku la sabata lomwe inu. Yesu Kristu ndiye mwini wa tsiku la sabata. Sunday limene mmasungalo, Friday limene mnasungalo, mwini wake ndani. Mwanji mulowe mumpumulo uu, umene mwini wake ndi Ambuye ndiye Yesuyo. Inu, sabata Mulungu analiyika chifukwa mazuwa zonena kuti munthu amatopa, amayenera apume. Timakhala ndi nkhawa zambiri. Ndi chifukwa cha nkhawa zimene timakhala nazozo. Zimafunika kukhala ndi tsiku lopanga reset. Kukonzaso kungosiya zonse kuzisiya mmene zilimo. Kukhulupirira. Kupemphera kwa tsiku la sabata ndi kwa chikhulupiriro. Si ntchito zathu ndipo onse amene amasunga sabata anayandira chisomo. Tikanoti kapulumuka mwa chisomo mbali ina ndi imeneyi. Imene anthu ambiri kuwakanika olemera otchuka anzeru okongola. Ang'ono-ang'ono akulu-akulu mafumu. Ndikuwakanika kutsunga siku la sabata. Chifukwa chisomo cha Mulungu akuchikana. Ndi chisomo kuti inuyo mukwanisa kusunga sabata moyenera muyamikeni Mulungu. Taganizani, posachedwa apa ku India mwana nsikana wina wamwalira kunchito ku Ernest and Young chifukwa cha overwork. Kugwira ntchito nthawi itali. Ma accountant kumene muli kwa mukumva, mukuyenera kusamala. Ma auditors musamale. Ma managers musamale. Ndikuwapanikiza anthu ndi ma deadline amene akupangisa zoni kuti miyoyo ya anthu ichoke.
Akana kala kuti mwina ntsikana amene amasunga sabata. Bwesu mati mwina angagwira ntchito zake zola sabata ndikusiya zonse akana kala ndi moyo wawo tayi. Koma anthu ambiri they are mentally disturbed, anthu ali depressed, ali in distress. Chifukwa maphunziro a dziko lapansi. Amene akwakakamisa ngakhale kuphunzira tsiku la sabata. Ah, mesa ndipo ndingofuna ndingotenga degree. Iye ndingofuna nditenge PhD, nditenge masters. Ndindizipita ku school tsiku la sabata. Ndikakamaliza kuphunzirako basi ndizanja naso ni Mulungu wanga muli ndi chibwana. Tikumtengera Mulungu wathu kwa kamuyesa. Nichifukwa chani maphunziro a masters, ma PhD ambira kumayikidwa tsiku la sabata. Chifukwa kudziwa kunena kuti anthu pakufuna kuonjezera pakusakhutisidwa ndi zimene tili nazozo timugwadira kupyerera maphunziro tiphwanya tsiku la sabata ndiuthenga uwu ndikupitatu kwa iwo amene choonadi chakuchidziwa kale tikuyenera kusamala komanso kupita kwa iwo amene sanakhulupirire chifukwa sitikuyenera kumangokuita nani inuyo kunena kuti bwerani ku sabata osakuwuzani za nkhondo zimene tikumana nazo ndi nkhondo ife amene tinalandira sabata afe tikumanabe ndi nkhondo ndifuna ndiperekere umboni ino moona chitika ndinawona ndi maso anga factory ina imene ndinkagwira mulilongwe bwana wina waku quality control amene sanali m'mawa analowa ku Zimbabwe anamwalira mu factory momwemo chifukwa cha overwork kugwira ntchito mopanda malire ma heart attack akuchuluka akuchuluka ma stress ma BP akuchuluka chifukwa chakugwira ntchito mosalema nthawi zonse kumangogwira ntchito ma conditions owawa anamwalira inde ngakhale aku office ku anayipipirisa nkhani kuti munthu anamwalira kuchipatala koma mana kamuthandiza anakamuthandiza pa office ipo anazindikira kuti munthu uyu amwalira kale uyu ndikuwa disha kudiangi kunena kuti iwowo asafu anene umboni waboza onena kuti munthu yamwalira kuchipatala koma anamwalira pa ntchito tasamalani inu satana kufuna tizingogwira ntchito tizingogwira ntchito palibe kupuma ndichifeke tinaphunzira muchilengedwe mucha kunoti satana analipanga tsiku la Saturday kulipanga dedicate kwa mulungu Satan Planet Saturn amene ali mulungu wazachuma ali mulungu waza agriculture anthu akuthama ngati ma business pa tsiku la sabata ndichipereke pakati pathu pali njala ndichifuka chaka pakati pathu pali chivundi ndichipereke pakati pathu dongo ndi chitsulo anthu sakusiyanitsa akuzona ngati ndi chinthu chimodzi pamene ndi zinthu ziwiri zosiyana tazindikira wadongo iwe wachipembedzo we chisulo chimaphwanya ngakhale dongo chikunyenya nyenya chitsulo chindiroma uyu iwe nzanga osauka iwe nzanga amene kusunga sabata uli kagulu kochepa kopanda maonekedwe kazindikira kunena kuti ukulimbana ndi mphamvu ya chitsulo ndi Yesu Kristu yekha mwala wapangodyayo amene atipase mphamvu ya kuchilimika ndi chifukwa chakero ma Freemason akufotokoza kunena kuti obstacle ya world peace ndi Christianity koma kunama solution ndi Christianity ndikanena Christianity sindikunena Christianity yomwazikayi koma Christianity yolumikizana muchoonadi Christianity yochita choonadicho chimene imeneyo ndi imene ingabwerese mtendere mudziko lapansi ndi chifukwa chake mwala opanda ngodyawo kuti abwere kuzaphwanya ndipo sazaoperekanso ufumu kwa munthu wina aliyense aroma makanika kulamulira dziko lapansi ndi nkhaza kukhetsa mwaziko khakoka wina aliyense okuwuzani choonadi mukumamutenga kukhala mdani mukumamutenga kuti iye akulalikira za chionongeko akulalikira zodana nanu tikakuwuzani kunena kuti Saturday ndi Saturday ndi sabata mukunena kuti tikukuweruzani tikusiyeni ndipo tisakwiye ine tikukumverani chisoni chifukwa kumene mukulowerako kuli moto tikuyenera tikonzerero njira zathu timutsate Yesu Kristu mapazi ake tikamutsata Yesu Kristu tizapeza moyo inu Yesu Kristu anatiuza anatitsimikizira kunena kuti iyeyo ndiye njira choonadi ndi moyo palibe wina ngadze mwa Atate koma wina aliyense amene ayenda ndiye ma Yohane chapter 14 titi ndiwerengere limodzi Yohane chapter 14 verse 6 akufotokoza motere Yesu ananena nane ine ndine njira choonadi ndi moyo palibe munthu adza kwa Atate koma mwa ine inde pamene Papa Francis September yemwe kandi pa September 23 pamene afotokoza kunena kuti wina aliyense akhoza si mwa Yesu yekha amene ife tingapeze chipulumutso akulinamiza dziko lapansi
Aslamu akhala aslamu. Pasapezeko lalikira kwa nzake. Mabuda akhale mabuda. Maathista akhale maathista. Mema kupira science. Ama gule akhale ama gule. Pasapezeko lalikira. Asatembe nuke. Akhale menalirimu. Ku France. Ndiko letsedwa kumulalikira munthu wina. Ku Russia ndizoletsedwa kulalikira kwa munthu wina. Maiko ashulu ya mbili ndizoletsedwa kulalikira kwa munthu wina. Pompa nosonga khala malawi muno kulalikira kukuletsedwa. Amos chapter 8 njala ibwera pakati pato. Chifuwa chisulo ichi chifuna kutenga mphamvu ndi nthawi imeneyo yo isanafike. Mulungu apeleka mphamvu yake ya mzimu woyera mwatumiki amithenga osiyana siyana kuti tiombe lipenga lotsiriza kuchenjeza dziko lapansi. Ndikuti Yesu Kristu ndi njira choonadi ndi moyo. Ndipo tikuyenera kumutsata iyeyo. Mateyu chapter 11 verse 29. Akutifotokozera motani. Mateyu chapter 11 verse 29. Akufotokoza monena kuti tikuyenera kuphunzira kwa iyeyo. Verse 29. Senzani goli langa. Ndipo phunzirani kwa ine chifukwa ndili wofatsa ndozichepetsa mtima. Ndipo mudzapeza mpumulo wa mioyo yanu. Mudzapeza mpumulo wa mioyo yanu. Tukusata ntende, tukufuna ntendere pa dziko lapansi. Aroma alephera. Agrigale analephera. Amedi ndapezi adalephera. Babulo adalephera kulamulira dziko lapansi. Inde kulitsogolera kwa Mulungu amene apatsa ufumu uwo alephera. Abwana chifuri nori Mulungu wakupasani dzindalama zosiyana siyana. Mukupanga kunena kuti ana Mulungu azika kamiziko kugwira ntchito tsiku la sabata. Zindikirani kunena kuti posachedwa apa ubwana wanu wautha. Muzakhumbira inuyo mulo wamuzunza oyo amene mamudulira mapilipiro akewo Saturday ndiyonse akajomba kuntchito kwa mamudulira malipiro. Mwina chifuwa chaya mulo la dziko kuti silinafike poka pali ufulu wakupembeza chifanike munthu yosimukunchosa ntchito mamango ndula malipiro. Mukulakwa pamaso pa Mulungu mukuyenera kuyanjana ndi Mulungu. Ndipo mukuyenera kutsata choonadi ichi nthawi isanathe. Chisomo chisanatsekedwe. Yohane chapter 14 tibwerere koso. Yohane chapter 14 verse 21 akutiuza zotani. Tikuyenera kumutsata Mulungu inde ngakhale nyengo zitaoneka zokhwima motani. Tikuyenera kuona kuti kodi ngakhale banja litakhaona kuti likuvuta motani. Koma kodi choonadi ndi chiti. Ndipo ndikuyenera kusata ineyo choonadi. Ngakhale kholo litayima kufuna kususana nazo zopatulikazo. Koma inu mukuyenera kumutsata Mulungu. Chifukwa chani. Yohane chapter 14 verse 21 akufotokozonena kuti. Iye wakukhala nawo malamulo anga. Ndikuwasunga. Iyeyu ndiye wondikonda ine. Koma wondikonda ine adzakondedwa ndi Atate wanga. Ndipo ine ndidzamukonda. Ndipo ndidzadzionetsa ndekha kwa iye. Haleluya. Wina aliyense amene amamukonda Mulungu, Mulungu amazionetsa yekha moyo mwake. God's will is God's bill. Mulungu sadzalola kunena kuti inu yophazi lanu literereke pamene mukufuna kuima pa choonadi. Inde ntchito izakutherani. Anthu azadana azathana ndi thupi lanu lili. Koma musaope ndi amene akuthana akupha thupi. Koma muope amene ali ndi mphamvu yokuphanga khale mzimu. Timutsatetu Yesu inu. Tisenze goli lake. Goli lake. Goli la Yehova. Ndilopepuka. Tikamachita chilichonse chimene tikuchita. Tikuyenera kumazifunsa mafunso awa. Kodi chimene ndagwirachi anandiphunzitsa ndi ndani? Pamene Yesu Kristu akunena kuti phunzirani kwa ine. Kodi nanga Yesu Kristu akadachita ichi? Akanapita kupita kukachita chichiriza tsiku la sabata. Akanapita kupanga dambule tsiku la sabata. Mafumu amene mukumvera ichi zindikirani. Kwa iwo amene asankha choonadi ichi asiyeni aleke nasunge. Chifukwa iwo kumeneku ndikupembedza kuonako. Kodi chimene mwagwira inu muli ndi umboni kuti ndi choonadi? Mulungu akuyenera tithandize ndithu inu. Nthawi yatha iyi. Yesu Kristu akubwera posachedwa ndipo si nthawi yonena kuti tizisisitanaso. Kapena tiziphunzisana kuti sabata ndili. Saturday ndiye sabata. Amene mwina simunamvesese mubwere kusere kuti kambirane. Zambiri zoposa pamenepa. Yohane chapter 12 verse 24 pali mawu awa. Amene iye ali ndi khutu akuyenera amve chimene mzimu akunena. ndipo ndipembedzero langa kunena kuti mauwawa atithandize ife. Uthenga uwu wabwera mongodandaulira. Kunena kuti tikuyenera kumutsata Yesu Kristu kukhala Ambuye ndi Mpulumutsi wathu, osayang'ana kumanzere, osayang'ana kumanja, koma kuyang'ana pa mtanda wa Yesu Kristu. Go forward.
Yohane chapter 12 verse 24. Indetu ndinena ndinu, ngati mbewu ya tirigu sigwa nthaka nifa, ikhala pa yokha iyo, koma ngati ifa ibala chipatso chambiri. Aleluya.
Verse 25. Iye okonda moyo wake adzautaya. Ndipo odana ndi moyo odana ndi moyo wake dziko lino lapansi adzausungira moyo osata. Ngati wina anditumikira ine, anditsate. Ndipo kumene kuli ine komwekonso kudzakhala mtumiki wanga. Ngati wina anditumikira ine, Atate adzamuchitira ulemu iyeyo. Inu lero lino Yesu Kristu akufuna onetsere mphamvu yake moyo mwake. Akufuna kuchitireni ulemu inuyo. Akuti ngati kambewu kwatiri gusika kwa munthu akakhala kapako kapoka, ubatizo umayimirira kufa naye Yesu Kristu. Inde kufa kuzinthu za dziko lapansi kumutsata Yesu Kristu. Uthenga wachoonadi uwu umabweresa separation, umabweresa disappointment kwa anthu amene sana ukhulupirire. Umabweresa separation, umabweresa kulekanisa chifukwa chani? Opatulika maoneka, osapatulika maoneka. Osata chonadi amaoneka, osisata chonadi amaoneka. Umabweresa separation. Umafa kuzinthu zimene iwe zimakusangalasa namutsata Yesu Kristu kukhala Ambuye ndi Mpulumutsi wako. Uthenga wachoonadi uku, sabata limasiyanitsa. Lowani mumpumulo uwu nthawi isanathe, pakuti pali lonjezano lonena kuti iye amene pa verse 26 pali lonjezano lonena kuti ngati wina anditumikira ine anditsate. Yesu Kristu anasunga sabata, atumiki ake anasunga sabata, munditsate. Ndiye kuyankhula kwa mzimu mawa uno. Ndipo kumene kuli ine komwekonso kudzakhala mtumiki wanga. Inu atumiki a Yehova musadere nkhawa, kaya ndikundende chifukwa cha tsiku la sabata ili. Mabwalo amakhoti chifukwa cha sabata ili tikalowamo, achina Stefano analowamo, achina Yakobo analowamo, inde ngakhale kuwadula mutu, achina Yohane olalikira wa uthenga wabwino amene akonza njira ya Ambuyeyo anafika podulidwa mutu ndi mpingo, inde mkazi osatembenukayo. Ifeso tikumana nazo nyengo zowawa zimene zitayese chikhulupiriro chathu. Amayi, kuletsedwa kuti musimapite ku chechi tsiku la sabata ko. Mwana iwe, kuletsedwa kuti usasante njira ya choonadi uku. Ndi trayo, ndi chiyeso chabe cha nyengo zimene titadutsemo. Ngati sulimba ndi nkhondo ya pamawu yokhayi. Ngati sulimba kulolera kuti chabwino banja litheka amene ndikhala ovutika, zindikira kunena kuti palibe chipulumutso pa iwe. Amene akonda dziko lapansi sakonda Mulungu. Tikuyenera kumutsata Mulungu ife ndi mtima wathu wonse. Kulolera kukhala kulolera kulandira thonzo la Kristu. Mateyu chapter 10 verse 34 mpaka 39 anamafotokoza kuti amene akonda bambo ake, akonda mayi ake, inde akonda mwana, akonda ndani, osakonda kukoposa ine, alibe gawo kwa ine. Kodi inu mutatha kupereka dzindalama ku mipingo, kuwapasa azibusa amene zolinga zawo ndi zongoda ngozilebeletsa okha. Mufuna mukataye moyo wanu, mukupereka dzindalama zokola kwika inu, kumakweza sande, kumakweza madansi, kumakweza kuvala kovula kolaula kumene mapentekosto amavala. Ha! Kundi simudagwa simuona kunena kuti ambiri amene amasunga sabata ngakhale mavalidwe awo amakhala opatulika ovomelezana ndi Bible. Koma awo amene akulimbikira za sandewa amalola zonse, idyani zonse, valani mene mungafunire. Hii, chinyengo nanga! Amayamba ndikuswa sabatalo ndi zina zing'ono za mchikhulupiriro zimaoneka zopepuka zokudyazi mavalidwewa zimaoneka zopanda ntchito chifukwa chachikulu chanachipepusa kale. Their mark of authority is Catholic amene anayikira sande ili. Inu takawerengena sisepi chikhulupiriro Just sepi, mukaona kunena kuti ama ukweza mpingo wa Katolika kukhala the voice, kukhala mawu amene akuyenena kuwalemekeza mu zinthu zochita zawo zonse. Satade tsiku louka la Yesu Khristu, sande tsiku louka la Yesu Khristu silinayikidwe kuti munthu apembedzemo. Ichi ndi chimene anachikacho chipake ndi maphunziro za Mark of the Beast. Lemba la chilombo ndi sande. Tatiye nitisamale inu, milili isa na gwei, tukwene kupanga chisanko, chomutsata Yesu Khristu, kukhala mbuye ndi mpulumutsi wathu. Tikawerenga kuchokera pa Luka chapter 6 verse 6 mpaka na 11, Yesu Khristu anawa musunagoge, anakumanako ndi munthu wopuwa la dzanja. Ayuda was now wa muntima, ifa naona ngati Yesu Khristu amaswanya sabata. Asande ambira kugira kunena kuti Yesu amaswanya sabata, Yesu samaswanya sabata. Mwina fuso imene Yesu adafusa linuso ndikufuseni. Kodi ndikololeka kupulumutsa moyo tsiku la sabata. Tamveserani, Yesu Khristu anaphunzisa nachita ntchito zabwino pa tsiku la sabata. Napulumutsa moyo ndipo lero mpaka na lero akupulumutsabe miyoyo. Exodus chapter 16 verse 4 matifologoza kunena kuti Mulungu anapa sa Yesu atole mana masiku onsewa kwa matsiku la Friday alole mana wa masiku awiri. Kusoza noti tsiku la sabata sipofunika kugwira ntchito yeniyeni yonse ngakhale ya chakudya yokhudisa mimba zathuzi. Anzanga mema sunga sabata nuzindikirani. Ngati mukuphikabe tsiku la sabata mukuchita chonyasa mukuchita chosavomerezeka pamaso pa Mulungu. Diyeso limenelo kodinu chisomo chinakumbwirani kale mumasunga tsiku la sabata mapita kukapembedza tsiku la sabata ukachisumwe mapemphero ako sini kunena Seventh day Adventist yoka ai kuli mipingo yambiri mapemphero tsiku la sabata koma ichi chongophika chinchi chimene chikukuyesani pamene mumatha kudya mandasi inuyo bread mumatha kumwa thobwa mumamwa zipatso mumadya kodi mudadya zimenezi pa tsiku la sabata mufa ngati simufatu. Mukhalaso ndi moyo ndipo mukhala ndi chimwemwe. Inu azimayi ambiri ndolemesedwa tsiku la sabata chifukwa chakuphika zibambo. Chonde athandizeni azimayi makomo. Akhale munchiyanjano ndi Mulungu. Kuchedwa kupezeka pa msonkhano wa Yehova nthawi zonse sabata ndi sabata chifukwa cha nkhani yakuphika. Mulungu akwenera atithandize ili ndi lamulo losatha limene linaperekedwa pakati pa ana a Mulungu. Ndipo ife ana a Mulungu tikuyenera kulitsata. Mulungu anatha kulenga zose ku Genesis kuja Genesis 1 jam Genesis chapter 2. Tsiku la sabata Mulungu anengapo signature yake. Analidalitsa tsikuli. Analipatula tsikuli. Analiyeretsa tsikuli. Choyera cha Mulungu cho inyo mukuchipanga kukhala chokuda. Yesaya chapter 5 verse 20 tsoka. Tikuyenera kukonza njira zathu ndikumutsata Yesu Khristu. Osachitenga choyera kukhala chokuda chabwino kukhala choyipa. Tamvetsera ninu, mwasemphanitsa, mwatenga choyera chomukachika pa sande. Mukupereka nsembe yolakwika inde nsembe ya Kaini, nsembe ya kusaweruzika. Kodi kambeu katiriku kamene kali mkati mwanumu. Kambeu kachona ndi chenichi mkate wa moyo uku. Mukalola kunena kuti Satana akazulemo. Naika mumbeu ya kusaweruzika, iliru ndi dandaulo chabe. Sukuwelu zatu kukoma ndikutsimikizira na zopatulika za malemba kunena kuti Yesu Khristu akubwera kuzaweruza dziko la pansi. Indela mlola ufulu ili. Limene likukuthandizani niyo mapemphero kumaona kuti nditoke ndizipemphera Sunday. Isoke ndizipemphera Friday. Ndizipemphera tsiku lina liyo sosati Saturday. Except Saturday. Iniyo mukuzona unena kuti it's okay. Muziwe kunena kuti ndingozi yaikulu imene Satana waliika. Tikawerenga kuchokera pa Ezekiel chapter 20. Verse 12 komanso verse 20. Timamva kuno ndipo ndinawo pa masabata anga akhale chizindikiro. Pakati pa iwowo ndi ineyo. Chizindikiro pakati pa iwowo ndi ineyo. Pamene Satana weka chizindikiro chake Sunday as their mark of authority. Naye Mulungu anaika chizindikiro chake Saturday as his mark of authority. As his seal of authority. Akuchitula kunena kuti siu ndi chizindikiro. Chizindikiro cha pakati pa anake ndi iyeyo anachika pa tsiku liti pa tsiku la Saturday. Tsiku la sabata si tsiku lina lililonse ayi. Titatha kugwira ntchito zathu zonse monga mmene timapangira chachikhumi. Chachikhumi is 9 chimodzi cha Yehova chopatulikira Yehova. Masiku 6 ose kugwira ntchito tsiku limodzi lopatulikira mwa Yehova.
kuliro wa muchikhulupiriro. Ati ndiwerenge pa Exodus chapter 31 verse 17. Exodus 31 verse 17 akuti chani? Exodus 31 verse 17 ndiyambira verse 16. Chifukwa chake ana e Israeli.
Israeli wakuzimu sindikunena ku Pakistan yakungolimbana ndi mbomboyi kumamenyana menyana ndanzawo iyai. Koma Israel wauzimu amene inu ndina ameti masitula a Kristu fe kuti ndife anake inde ngakhale no Aslamu fama tondino ana Abraham lamulo ili kubwera kwa inu Abraham anali mu Israel tamvetserani
chifukwa chake ana Israeli azisunga sabata kuchita sabata mwa mibado yao likhale pangano losatha. Haleluya! Ndi pangano losatha sabata ili likhale pangano losatha mwa mibado yao inde makolo anga asunge sabata, ine ndi sunge sabata, ana anga asunge sabata, ana wa asunge sabata. Ndi pangano losatha ili, ndi chifukwa chake linayamba ndi Abrahamu, linayamba ndi Adamu ndi Eve munda mwa Eden. Atatha kulengedwa Friday la sabata, analowa mu sabata the following day. Ndipo fori ndi pangano losatha, ndifeke mibado tikulisungabe. Inde tizilisunga ngakhale ndi mwazi wathu, kuphedwa kunyozedwa. Kunenedwa kuti ndifa matama fa sitinapite kukwati sitinapite kumaphwando atsiku ilili timanyozekatu koma tinyozeka chifo choti sifoyamba koma tikuchita ichi chifo chonena kuti wanena ndi mulungu pawa mulungu ayankhulapo kunena kuti ili ndi pangano losatha tichita bwanji kusamvera mulungu tichita bwanji kulimbana ndi chidziwitso chimene chapasidwa kwa ife mwaulere mwachisomo motere koposa kumvera. Ndicho chizindikiro chosatha. Ichi ndi chizindikiro chosatha ndithu pakati pa ine ndi ana Israeli. Pakati pa ine ndi anthu anga. Ndi chizindikiro chosatha. Tikukambatu apa za Christianity yenyeni imene matekesa ku satanike. Osati Christianity yongovala maonekedwe. Ayi, koma Christianity yenyeniyo. Akutifotokozera kunena kuti pakuti Yehova analenga za mwamba ndi dziko lapansi masiku asanu ndi limodzi. Inde masiku 6 analenga 6 literal days osati 6 billion years. Chonde evolution theory tete ntimusire satana zakubini zizikhala zakubini zimenezo zakumidima zizikhala zakumidima za nyanja ya moto zizikhala zakunyanja ya moto tambetserani. Ndicho chizindikiro chosatha pakati pa ine ndi ana Israeli. Pakuti Yehova analenga za mwamba ndi dziko lapansi masiku asanu ndi limodzi. Napumula tsiku la chisanu ndi chiwiri naonanso mphamvu. Mwamva? Chifukwa kunena kuti sabatali linapangidwira munthu. Mariko chapter 2 verse 27-28. Ukapumula tsiku la sabato amakafika mande kunchito kasande kunchito umaita kumva mphamvu zina zapadera-dera physically not just spiritually. Tayambani kusunga sabata inu sitilolokha limeti magona daily koma limafunikira tsiku lina lange kungolipatulira kwa mulungu ndikuti kumuzingolumikizana ndi mulungu mauthenga amene alazidusa mwayo ndoti kodi ambuye ndipulumuka bwanji. Kodi ambuye ndikutumikirani bwanji muntchito yanu. Ndiye mulungu amakhala kukuyankha. Ndiye mulungu amakhala kukupasa zinsisi zosiyana-siyana. Mwina ndichifunjike mukumadabwa kuno kodi nkamwa mwana, kamwa mwakazi, kamwa mwamuna akunenera mawotere fa kwalembedwa ku Yoweli chapter 2 masiku osiriza ndizathira cha nzimu wanga pathupi lina lili lonse. Ndikuyankhula ndinu amene madana ndinu kundi madana ndikuti akazi asayankhula asalalikirenu. Akuti pathupi lina lili lonse. Kodi pamene nzimu imwathidwa pathupi lina lili lonse ife anthu akazi. Ife ana tikhala bwanji chete osanenera chopatulika chimene chili ku mtima wake wa Yehova kusiyana ndi kunena chifukwa mawu a Mulungu amatipasa mphamvu awa tikawerenga sabata la Yehova tikalisunga mwene limatipasa mphamvu timalandira lonjezano la mzimu woyera inde timamwa ku mitsinje ya madzi a moyo amene imapunthuka mwa ife ngati mitsinje ya moyo kupita ku dziko lonse lapansi kufotokoza choonadi opanda mantha. Inde kufotokoza choonadi choina kuti anthu akuyenera kuchitsata namutsata Yesu Khristu kukhala mpuye ndi mpulumusi wawo. Kusunga malamulo onse khumi opanda kuchosapo limodzi. Inde kusunga malamulo onse khumi osachosapo Yakobo chapter 2 verse 10 kuti amene wakhumudwa ali pa limodzi wakhumudwa onse. Nzanga wa pente.
Zanga wa Evangelical, wa Lutheran, Methodist, CCP, Zindikira, Assemblies of God, kunena kuti, Mulungu akutira nina ifeyo kusunga la mulo lonse la Yehova. Akutifotokozera kunena kuti, ndipo atata iye kulankula ndi Mose pa Phiri la Sinai, anapatsa magome awiri amboni, magome amiyala, olembedwa ndi chala cha Mulungu. Inu Bible onseli ili, tinaphunzira kuchoka phunziro loyamba, lemba la mphamvu mudziko la Chirendo, kuti analemba ndatumiko siyana siyana, koma na gawo la malamulo khumi ili Mulungu analemba ndi chala chake yekha. Dzanja lopanda thupilo, linalemba limene analiona Beriseza la kuchita chonyasa kuchita atakatenga zomwera za mkaji sopatulika mamwera mowa. Chonyasa. Dzanja lopanda thupi linabwera nalemba, wayezedwa ndipo ufumu wako apezeka opewelera. Ine ndikumamuona Mulungu yakundilembera pakhoma kunena kuti blessings. Wayezedwa apezeka opewelera mwana wanga. Inde ngakhale sabata unalilandira komabe ukulephera kulisunga. Ndikupempheratu mphamvu ya mzimu woyera undithandize ine. Chifuwa chona dichi ndi machitziwa kuma ndukenila kuyamba kushita monga kwa lembedwa. Bale wanga, kodi weso suku mfa shimozi mozi. Suku mfa kunena kutiri ndi pangano lo sata. Limene lukeno kapa kati patu. Ndi chizindi kilo chota so sata. This is the seal. Inu, chizindikilo cha Mulungu wankulu nkulu wako mwambayo, chidindo cha Mulungu wankulu nkulu wako mwambayo, ndani anga chisi, anga chichotse, anga chisunte ndani. Satana tuwa mango yesela, ndipo wa yesela, ndipo ambira kopeka. Koma inde ngakale mukusunga Sunday, Lord, it doesn't make Sunday holy, it doesn't make Sunday sacred. Siri kupangisa Sunday kukalo patulika, inde lo yela. Pali benga kale muda pepela sante ya bale anzanga zindikirani. Kupempela dima pepela tiku lina lili lonse. Inenga kale tiku limendi kujambula utenga unowu. Ni Tuesday. Kuma sisi kusanda, sisi kusinikiza kunena kuli nukenina kuli sunganga ni tiku la sabata. Iya, ni tiku la sabata ndi seven, ndi tiku la sabata. Mulungu akwenina kutichitira chifundo. Tikwenina kukonza njira zathu. Nthawi ikadalipo. Yesu Kristu analowa musinagoge monga mmene anazolowerera. Tsiku ili la sabata limanjanitsa dziko lapansi ndi Atate inde ndakumwambawo. Zolengedwa zonse kumwamba ndi dziko lapansi zimayenera kupuma. Nanena oyera, oyera mwana wa Davide. Mwayenera kulandira ulemu ndi matamando. Chipangano chilamulo chanu ndiyo nyali yathu, inde malangizo anu kunika kwa panjira pathu. Mphunzitsi wathu wankulu ndi inu, pakuti mukutiwuza zoti tikuyenera kuphunzira kwa inu. Tikuyenera kukutsatani munjira yanu, inde kusenza goli lathu, pakuti goli lanu ndi lopepuka. Mukutiitanira Mulungu ife kulowa pa chipata chopapatiza, chimene ambira malakalaka kulowamo komano chifukwa chaku kuzokondweresa za dziko lapansi salowamo. Mavera mvera wa awantu apangisa kunena kuti apange sacrifice, apeleke nsembe kumvera kwa Mulungu na mvera zo my feelings. Zonyongonya za thupi, ndisunge banja, ndikhale ndi maphunziro, ndikhale ndi maphunziro onjezera, kusakhala ndi moyo wokhutisidwa. Koma Mulungu akutitanira ife kukhala omvera, kukhala ulemu kwa anthu onse. Kwa anzanga amene uli ndi mafunso, ine ndimafuna kusata koma amuna anga amandikaniza. Tayamba kuwakonda ndi mtima wako wonse monga Yesu Kristu amakondera, koma usaphwanye lamulo la Yehova. Kuti mwina chisomo chikhoza kuwabwera. Mulungu azapeza njira yokuchotsera mmenemo. Ngati kuli kosankhika kwa munthu uyu kulandira chonadi chadzalandira. Ngati kusali koyenera Mulungu azaona njira imene angachitire. Anachita ndi Paulo. Pamene amalimbana ndi Yesu Kristu anampesa pa njira ya Damasiko. Iweyo kukhala okhulupirika Mulungu azakonza njira yonena kuti mamunako mkazi wako anako. Inde abwana ako akhulupirire sungakhale za chonadicho. Ukalimba pa chonadicho. Monga analimbira Stefano. Tikawerenga pa Isaiah chapter 58 verse 13 verse 14. Akutifotokozera kuti wina aliyense amene alisaphazirage kuchita zozikondweresa, Mulungu azamudalitsa. Azampasa madalitso ochuluka. tazindikirani bale wanga iwe ndi chaka cha 321 pamene tsiku la sabata linasintidwa ndi Constantine atatha kupeka lamulo mchama 180 kunena kuti pasapezeke suine sopanga Judaizi pasapezeke sochita wina yese Chiyuda chifukwa nezo zo kuchoka ku Chiyuda ko ndi kumene kwakhazikika kumene kukuchokera Choonadi chathu napo ndereza zonse zopatulikazo koma Choonadi chafika mu tsiku la lero kukutsimikizira kuti tsiku la sabata silinasinthe ndi pangano lokhazikika ndi pangano losatha limene iwe ndini tukuyenera kulitsatira Mulungu akuyenera kutichitira chifundo chifukwa ngakhale mu Yesaya chapter 66 verse 3 tiwerenge verse limeneli akuti fotokozione kuti kakapulumuka sabata lilikasungika kumwambako palibe kuti sabata likatha iyayi ndi training ndi pansi pano chifukwa sabata ili likatha kulisunga kuti timapeza mphamvu monga tawerengera kuchokera pa Exodus chapter 31 verse 19 kunena kuti tikalisunga sabata ili timapeza mphamvu timalimbikitsika ndi sabata losatha ili limene analemba Mulungu ndi dzanja lakelo tikuyenera kutsatira zimenezi. Yesaya chapter 66 verse 13 akuti fotokozera moteri. 66 verse chapter chomalizira chenicheni cha Yesaya chikubwera ndi lonjezano lalikulu kwa ife tonse amene tikufuna kumutsata Yesu Kristu kukhala Ambuye ndi mpulumusi wathu. Monga munthu amene amake amuthonthoza momwemo ndi mthonthoza mtima wake ndipo mudzatonthozedwa mtima mu Yerusalemu akuti fotokozera mau motere. Vesi limene lindaliponya pang'ono. Yesaya 66 verse 23, not 13. 66 verse 23. Verse 23 likuti chani. Mu New Jerusalem tikakhala motani. Verse 23. Verse 23. Ndingambira verse 22. Pakuti monga mwamba mwatsopano ndi dziko latsopano limene ndidzalenga. Lidzakhalabe pamaso pa ine, ati Yehova. Momwemo adzakhalabe ana anu ndi dzina lanu. Aleluya. Inu. Momwemo mudzakhalabe ana anu ndi dzina lanu. Maina anu osangwalembesa makachisimu. Koma tilembetse kumwamba. Kumene kokoso dzina lathu likakhalako. Anathu akakhalako. Tikaphunzitsa malemba awa kuti awasunge. Verse 23. Ndipo kudzakhala kuti kuyambira pa mwezi. Okhala kufikira unzake, ndi kuyambira pa sabata lina, kufikira kulinzake. Anthu onse adzafika kudzampembedzera pamaso pa ine ati Yehova. Aleluya. Anthu onse adzafika ndithu mudzi opatulika. Umene tinawerenga kuti inu ndine sitikakhala alendo ngati tigwiritsise choonadi ichi. Tidzafika kumpembedza Mulungu. Sabata ndi sabata. Sabata is weekly, not monthly, not yearly, not chani. Sabata ndi sabata tikafika maso pa Mulungu kumpembedza mwezi ndi mwezi. Kumene sitikawerenga nthawi. Kumwambako tikakapulumusidwa inde mudzi moyera mtimawo. Tikayenera ife kusunga tsiku la sabata. Tipite kwa Heberi chapter 4. Kudanda ulira kotsiriza. Pankhani ya sabata. Ndikotani Aheberi chapter 4. Ndiwerenga mavesi angapo. Mavesi omuziwa werenga. Ndiye sisa nizawerenga momveka bwino. Ndikuti ndisankhulepo sontha ya itali. Aheberi chapter 4 verse 1 akufotokoza. Chifukwa chake. Tiope kuti kapena. Likatsala lonjezano lakulowa mpumulo wake. Wina wa inu angaoneke ngati adali pewerera. Mulungu akaeza. Tapewelela. Ngakhale ife amene tinavomereza za mpumulo wa tsiku la sabata. Verse 2. Pakuti kwa ifenso walalikidwa uthenga wabwino. Mongaso kwa iwo. Koma iwowa sana pindula nao mau omvekao. Popeza sana sanganizika ndi chikhulupiriro mwa iwo amene adawamva. Kusunga sabata uku kumafunika tiphatikize ndi chikhulupiriro. Kupanda chikhulupiriro sitisunga. Ndi chifukwa chake ambiri mazuwa zoti sabata ndi satade koma simusunga. Ndi dzichewa dzili pakati pa atumbuka komanso achewa kumanena kuti sande ndi sabata. Kusocheretsa anthu sabata mukakha kuchitumbuka kuno ndi pachisulo. Si tsiku la Mulungu limene matchwa la Mulungu sande ali tsiku la sande ndi loperekedwa kwa Mulungu dzuwa. Ndi chifukwa chake. Ili mark of authority ya satana. Tentu werenge mavesiyo. Verse 4. akufotokoza motere. Pakuti wanena pena za tsiku lachisanu ndi chiwiri. Natero, ndipo Mulungu anapumula tsiku lachisanu ndi chiwiri kuleka ntchito zake zonse. Anayamba kupumula pa tsikuli ndi Mulungu amana lilenga tsikuli. Yesu ndiye mwini wa tsiku la sabata Maniko chapter 2 verse 28. Ndiye tukuyenena kulowa naye mu mpumulo. Ndipo momwemo ngati adzalowa mpumulo wanga. Verse 6. Popeza tsono pasala kuti ena akalowa momwemo. Ndiwo amene uthenga wabwino unalalikidwa kwa iwo kale sana lowamo chifukwa cha kusamvera. He. Alipo ambile ena alimandalelo. Utenga unalalikidwa asho onadi koma chifukwa cha kusamvera sana lowamo. Mpumulo wa sabata umangotuwa nesea mete kakalile kumwamba kupumula kuzoiwa awa zosiza zikula pansi. Ndenga disimu kupumula pasi pano muzwezo neno linga kaya mbuku nami za mbuku kumwamba simu kapi. Simu kupita kumwamba. Mkupita kunyanja ya moto kujahena. Simu zauka pa nzugi roo yamba. Tugenina kumutsata Yesu Kristu. Verse 7. Ala angizaso tsiku lina kodi. Nichifoja na kulangiza uti zisunga Sunday, zisunga Friday, zisunga tsiku lina lirose. Nichifoja na kunena kuti masiku ena, masiku ose sabo salinzake. Koma hili ndiwa po salinzake. Famu nunganali pa sazina kuti ni tsiku lana pa 7 nile sabata lake lopatu ulika loela. Sana nene kwa Tuesday. Kapena kwa chani kwa tsiku la chinai, iyai. Koma anane na za tsiku la sabata. Ndiku nena David, itapita ntawi ya ikulu, ya kuti lelo monga wanenedwa kale. Lelo ngati mudzamva mawu ake musaumise mitima yanu. Mawu Mulungu alalikidwa musaumise mitima yanu. Mutsate ni Yesu Kristo. Verse 8. Pakuti ngati Yoswa akadawa pumisa iwo, sakadala nkula ntsogolo za tsiku lina. Yoswa atadzuka lero, Mose atadzuka lero, sakadawo za tsiku lina. Ai. Zikulombedwa kwa Hebedi kwena maina kunena kuti sabata chani zinakumedwa pa ntanda ndi zachipangano cha kale fena chipangano cha sopano. Ndikuwerenga kuchokera kwa Hebedi akuti Yoswa, David, Mose sakadala mula za tsiku lina koma kanala mula za tsiku lomwe ina tsiku la sabata. Verse 9. Momwemo utsalira mpumulo wa sabata kwa anthu a Mulungu. Haleluya. Inuyo ngati mukufuna kukhala mudzopatulika wa Yesu Kristu, tsiku la sabata musalitengere kokaliyesa. Musalitenge ngati chopepuka. Yamba nukuchita na lomo samaritza. Dinkani ya jipulumutso ii. Yesu Kristu akubwela posa shedwa. Kuzapulumutsa antu wake. Ndipo ife tukenda kupanga chisanka. Kuchisanko chomulo ndola iyeyo. Verse 11 na kufotokoza. Chifuka chake tichite changu chakulowa mpumulo. Kuti wina anga kwen chisanzo chomwe chakusamvera. Tichite changu kulowa mpumulo u. Tisagwile nchito ni manja atu. Indenga kare ni malingaliro atu. Kuone la zobanda page, kuyankula zobanda page pa tsiku la sabata. Kupanga ma business tsiku la sabata. Iya, yee, tichite changu. Chifukwa chani, moyo wa munthu uli ngati nthuzi umangopita chabe. Moyo wa munthu ndiphazi kusiyana ndi phazi limodzi. Pamene mwamva chona ndichi, pangani chisankho choyamba kusunga tsiku la sabata. Mwina kumene muliko simungathe kukwanitsa kupita kukachisi, fauti chikakamizo chakula kwambiri. Yambani kulisunga sabata li nyumba mwanu. Kuma musagwire ntchito nene osaba khomopo kufuna kukondweresa munthu. Kondweresa ni Mulungu wako mwamba. Auze na muna anu, auze ni makolo anu. Chabuna kuchechi sindizipitako. Koma kuyambira lero, tsiku la sabata sindizipira nchito. Chifukwa kwa lembedwa kunena kuti ndisagwire nchito. Suja, ya sindizija pa tsiku ililoka. Sindifa, Mulungu andipatsa moyo. Mukatero, mukhala mkuyanja na ndi Mulungu. Mulungu akupasani mphamvu. Mukakhazikika pa chona ndipo, kutona ndicho chizaonekiraso enawa. Chizapasa nyale enawa. Chifukwa Mulungu azakupasani mphamvu. Mulungu azakupasani ulemu wake. Ulemu wake. Mulungu azakuchitirani ulemu inu. Makolo ana zezi ndikoti kwa mwana wathu uyu Mulungu akunchitira ulemu. Timulole ambe kusunga tsiku la sabata. Mukhale aulemu pamene mukukumana ndi chizunzo ichi makomomu kukakamizani kunero musalembe tsiku la sabata. Musakakamizawo kuti ambe kusunga tsiku la sabata. Chikhulupiriro chomwachilandira ndinuyo. Ulendo wakuwamba uwu ndiwoyenesa payekha payekha. Mwina pakuwakakamiza apo pamene pakapangisa kunena kuti apite kutali. Koma ndiyo chitani choyeneracho. Chitani ntchito za Yesuyo. Onetsani zipaso za Yesuyo kuti mukope munthu wina. Timalizira ndi Yesaya chapter 56 verse 7. Yesaya 56 verse 7. Ndi verse atumeta tena malizire nalo musiku la lero. Lakhala phunzo lalitali koma ndikhaniza ndi phunzo la phindu chifukwa layankha mafunso athu ambiri. amene tikumakhala nawo kunena kuti choonadi ndi chiyani. Ndipo kufika pano tatsimikizika kunena kuti choonadi ichonena kuti ife tikuyenera kusunga tsiku la sabata. Osalipepusa munjira ine iliyonse. Yesaya 56 verse 7 akufotokoza motere. Nawonso ndidzanka nawo kuphirilanga lopatulika. Ndikuwasangalasa nyumba yanga yopemphereramo. Zopereka zawo zopyereza ndi nsembe zawo zidzalandiridwa pa guwa la nsembe langa. Pakuti nyumba yanga idzatchedwa nyumba yopemphereramo anthu onse. Haleluya. Nyumba ya Yehova idzatchedwa yopemphereramo anthu onse. Inde haleluya azungu. Machainizi, apwitikizi, amalawi, asena, atumbuka, achewa. Tonse akuti tikuyenda tikapezeke mnyumba yopembedzeramo Mungu. Kuphiri lopatulikalo tikapezeke kumene koko. Kumene kuli likasala Yehovako. Kumene sikukupondereza malamulo a Mulunguwa. Kwa malamulo onse akukwezedwa kuphatikizako tsiku la sabata. Ena amafika pofotokoza kunena kuti a seventh day amangokweza lamulo la sabata. Iyayi mukunama inu. Ku seventh day tinakakamizika kusunga malamulo onse. Ndichifunyaka ngakhale ku seventh day ko. Ngati mwapasana mimba kukati sudalitsidwa. Pangane chinkhoswe mutengane monga kwalembedwa mbaipomu. Timakweza malamulo onse musanamizike. Kunena kuti ndi sabata lokha. Koma timakamba kwambiri za sabata ili chifukwa makachisena onsewo makamba malamulo ena wazakulapa koma tsiku la sabata lisimukamba. Ndi ife amene Mulungu atisungisa choonadi chitikakhala chete akambe ndi ndani. Mauwa wafika onena kuti akhala opereka umboni ndi choonadi ku dziko lapansi. Zili kwa iwe kusankha, zili kwa ine kusankha. Mulungu atithandize kulowa mu mpumulo uti ite changu kuyamba kusunga sabata nthawi isanati. Chisomo chisanatsekedwe. Mulungu akudalitseni. Mulungu akudalitseni. Kwa inu nonse amene mukufuna kuyamba kusunga tsiku la sabata. Koma mukukumana ndi nyengo zokhwima zosiyana-siyana. Mukhoza kutipeza ku inbox. Ndikuti tikambirane, tipembedzerane. Pakana mutapezeka zonena kuti ndinu afulu kusunga tsiku la sabata. Monga Israeli anapasidwa mwayi osunga sabata anatuluka ndi chipambano ndi chigonjetso chachikulu. Inunso mpono wanu amposunga tsiku la sabata odzakhala waukulu. Tikapembedzera, tikapemphera. Mulungu akuthandizeni pakuti ichi ndi chimene Mulungu akufuna. Titseke maso tipemphere. Atate wathokonda amene muli kumwamba dzina lanu lilemekezeke. Chifukwa chonena kuti mwatiphunzitsa mawu oyenera mu nyengo ino. Pamene mafunso ndi ambiri anthu choonadi amva koma sakupanga chisankho. Mutithandize Mulungu wathu ife kukhala olowa mu tsiku la sabata nyengo isanati. Ndikuti ifeso ngakhale tamva mawu authenga wabwino awa tingatengedwe monga chisanzo cha anthu osamvera. Tizalira tizanong'oneza bonto chifukwa otiuza ndi atiuza. Olalika, alalika, alalike amphamvu ambuye ngakhale kuposa ine. Amayina, alalikira. Choonadi ichi koposa posa chikupezeka mbaibo mwanu ndichosasunthika, ndichosatsutsika. Koma dziko lapansi lanamizika. Ambuye onjolana nanu inde kwalandisa manja. Mwaiwo amene mdzanja mwawo muli chinyengo chokha-chokha. Inde amene milomo yawo ikungokamba bodza lokhaloka kuphunzitsa ziphunzitso za wanthu. Ambuye chonde landitsana nanu. Ulanditseni mpingo wanu ndikufikisa ku mudzi wopatulikawo. Inde kuphiri lopatulikalo limene dziko lonse lidzasonkhana kukupembedzani inu. Mulemekezeke tu Mulungu wanga fwa choonadi ichi chafika kuno ku Malawi. Komanso chili madera osiyana-siyana ngakhale madera amene amakanisa choonadi icho aliko amene akusunga tsiku la sabata. Tikuyamikani Mulungu kuti pamene mukufika posachedwa kuzakolola nanu onse amene ali ndi mbewu ya choonadi chenicheni mkati mwawo. True Christianity ine ndidzapezeke ndili mmenemo. Awo akumvera uthengawo adzapezeka ali mmenewo. Mulemekezeke ndi kutamandika Mulungu wathu fwacho tipasa chisomo choterechi. Dzina anu likalemekezeke lero kufewa nthaso zosatha. Tapemphera zonse zipewera mudzina anu Yesu Khristu. Amen. Kufikiraso tsiku lina Mulungu akusungeni, akusamaleni, akutetezeni kuzonse. Amen. Achiyambi.